When the disciples of John the Baptist left Jesus, he asked those around him, "Whom or what did you go out to the wilderness to see?" Matthew chapter 11, verse 17. Verse 7. Que dijo no mago hijo. Ajụjụ asọ ọsọ ka m na-ajụ onye ọbụla nọ n'ime anyị ebe a. Gị nke ịtọta ebe a. The answer is not obvious. Blessed Michael, people, you will stand. To be the moon, Palandu, I mera, Japan, Yakaswana, no defense, and if I was in Palimbe, in London. Abra Labo, go near again, and I beg you. Kinian, I got you, no, Lita. Kaya, Kaya, Tata. Dance on Ayoga, Yama. Mana o nwere ụfọdụ ka ọ sị ekpere kwa ma taa ka mgbe Holy Ghost fire bịa mmụọ nsọ na ọdị obi ndị kwerenụ menye n'ime fadịne Holy Ghost fire nke fara ya ya ị na-ekpere onye ahụ Holy Ghost fire tupu a na-agọzi ya ụwa na onwe gị a na-ata akpụkpọ ndị dịka ọkpọ m. Ọkụ ka Katọlik a banyere anyị n'aka n'ife a. Onye na-edebe olive oil n'elu arụ tansi ka ọ gọzie rie. Tụọ tansi olive oil one ka ọ gọziri mgbe ọ bụ hara. One ka ọ gọziri mgbe fada a na-agọzi olive oil o ji emere gị. Incense ị na-agọzi ka wee tụọrọ gị amosu. Ị bụ amosu wee marịta na-achụ ndị amosu. Ihe ndị Katọlik ji incense eme bụ n'ọta nke Eucharistia maka na ọ na-aja echetara anyị aja mkpụrụ ọkụ Chukwu na akụrụ. Aja dị nwe na aja Jesus dị n'ime. Anyị ejide ụka Kristi kpọdụ ezi na ala. Onuwa bụ ndị ụka. Kedu ihe ị na-eji ọ bụ ụka ka ị na-eje ka arụsị ka ị na-efe. Kedu ụzụrụ obi iji eje ya bụ ụka. Mana ife anyị na-ayọzi nwanne anyị nwoke ka ọ yọtara anyị Chukwu bụ ka anyị mekwe na Boston ka anyị chighe azụ. Natie ebe anyị nọrụ jebie ụzọ wee sikwa ebe anwa fere Chukwu jebe ka esi kụziere anyị. Maka na nsogbu a dị na be anyị bụ Naijiria, ọ bụ na anyị bụ ndị ụka ọkacha ndị Katọlik etinyere aka ka emezie ebe anyị nsogbu dịkwa. Anyị na-ayọ Chukwu ka onye anyị dị atọ maka na n'echiche nke m, ọ bụrụ na ahụ na-aya gị ka Chukwu nye aka ka ọya na-aya gị na. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ebe na-azụ ahịa ka Chukwu nye aka ka aja gị na-aga gị. Ọ bụrụ na ọ dị bụ karị ka Chukwu nyere gị aka ka ị nweta ezigbo ozi. Ọ ma bụrụ nwaanyị ka ị na-achọ ịnụ ka Chukwu nye gị ezigbo nwaanyị. Mana n'ime ife ndị a niile, ka ị ghọta na ọ bụ ezi asọ.
Ka Chineke mee site na anyị na-ele anya ofumbesọ ọkpọtụa mana ife ọzọ dị mkpagọ nsọ ọsọ ọbụna ọsịsa emeghasị ka ọbụna obigo ife a na-alụtụ anyị ka bụ na anyị na ndụ obino aidia oge ndụ afọ anyị ejee n'ugwe na-asị na agba ya se ezigbo ọnara abụ ọ na-abụ ọkpụrụ ya ife dịta n'ime ọbụla na na-alụkwuru anya ka na-agwa anyị na unu soro ụzọ nwoke anụwa soro ihe ejee n'ugwe ya bụ onye ọbụla n'ime anyị na-eme anya ndị gbasara ndụ ya ego osi wee ji ego osi wee tọọ onwe ya akwụ ego osi kwado onwe ego osi gba aka ebe ịgbasa ozi ọma ị na-eme ego afọ enweghị enwe anyịrị maka na ọ na-achọ ka onye ọbụla jee n'igwe ebe na nyabụ enyigwe anyị ga ezukọ ọnụ wee na-eto nyabụ chineke aṅụrị anyị abụ na ịkpọ ozi gosi anyị ụzọ esi aga na anyị so nyabụ ụzọ anyị ncha niile abatakwa jee n'igwe